Njagala omanye bino naddala mu abakyali ku ddobo lya bannabyabufuzi naddala aba NUP. Nti mu NUP mulimu abawagira Muhoozi Project. Kakati president wamwe agenda kufuga ddi ng'ate n'ekibiina kye ate mwe mufumbekedde abawagira Muhoozi Project.